Adume Bojudia. Ole. Let's go, guys.
mere gị ihe ọma biri ọtọ ka anyị kelee ya gị onye chineke nyere nwa gị onye chineke nyere akụ ụnụ ndị chineke mere ihe ọma niile dị iche iche biri ọtọ ka anyị bụkwuo ya bụ
Dile
na mala kuna nene.
Yeah.
You
Daddy! Jesus, we're ready to never.
Oh, no, let me be with you.
I'm still young, I'm gonna be a humble. Mama, Chiama, Thank you. I am. Begging bread, the war. Oye, que me
quiero,
oye,
que me quiero,
oye, que me quiero. Every mountain you will move. Iburu zalo mama, Iburu zalo mama, Tadi Iburu zalo mama.
Así que, bueno.